Good morning, farmers. Good morning. This is Gavri Farmer. Mene mukone ramu masamba. Mene tumati Chinese cabbage. Nditu kukula matanzi. Kumasa wakone kakuti akukula mwabwino. Choyamba, organic farming. Kuteteza mbeu yathu kuzilombo. Kuteteza mbeu yathu kumatenda. So lero lono funa ndi mamaono ndigawane nanu zinthu ziwiri mene mungalimile masamba osagwirisa ntchito ma chemicals. Choyamba ndichoti kufuna kupanga boost production masambano azioneka atanzi ngati mene akuonekeramu apinoti chisamba chikule bwinobwino. Njira yoyamba kugwirisa ntchito aloe vera, kugwirisa ntchito lavender. So lavender ndi maluwa. I think next video ndikuonesani lavender mena monekera koma kwa cha kwambiri aloe vera si chinthu cha chilendo. So chomwe mmachita maina kuti mutenge aloe vera mmozi, some lavender leaves kudula bwinobwino ndikunyika mmadzi kwa maola atatu. Mukatero mutenga solution yake ija ndikumapopera mumbewu yanu ya masamba. Mukatero mbeu yanu imakula mwathanzi. So zimenezo mwene kuti muzipopera pa wiki kamozi, pa wiki kamozi choncho mpaka na mbeu yanu imakula mwathanzi. Osaiwalaso kuika timanyowa bwinobwino ndikuti masamba anu amakula ndithu mwabwino. Kunjira ya zilombo mukuona masambawa ndiotetezedwa kuzilombo, palibe so kuti adyedwa kamene kuti zilombo zikudula. Koneka ndithu abwino. So kuzilombo chinthu chomwe timagwirisa ntchito garlic ajo. Unesena mutu mwapeza ajo wa tima clove tiwiri, ndikupeza mazi 2 liters ndikuduladula ndikunyika menemo kwa maola osachepera 6 kapena kwa siku limozi mutha kulisiya choncho. Mukatero mutenga solution ija ndikumapopera pa wiki paja kamodzi. Ndikuti zilombo zina zilizonse zimathawa sizimafika pamalopa mumalima ndithu osayika mankhwala. So amene timati insects repellent, sizimapha zilombo koma zifuwa cha fungo lija zilombo zimathawa. Mutha kuonjezeraso ndikuyika sabola, kutenga sabola ndikuonjezera ndi garlic uja ndikumapopera limozi. Ndikuti zonse zimakhala ndithu zabwino. Kumbukira kuti imene ndi organic farming. Choncho